tuba ikaze bakunzi b'Indundi TV abakunzi mukunda gukurikira ibiganiro bica ku Ndundi TV ibiganiro bitandukanye harimo ibiganiro by'inkino ikambere n'ibindi biganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe mwa mwatubonye mu biganiro by'inkino twabazaniye inkuru zitarenga zibiri kuri uno munsi aho tuza kurabira hamwe ibiri kuravugwa mu muguserekera igihugu intamba mu rugamba no menyereza icyenda yaragije yagize icakora na cyane mu gutuma ko abakinyagiye kwifashisha mu nkino zigera kuri zibiri inkino zigiye kubera muri kino gihugu cha Malawi urukino rwa mbere n'umuguserekera intamba mu rugamba uzoba uri kurakigwa n'umuguserekera igihugu wa Malawi urukino rwa kabiri umuguserekera intamba mu rugamba uzoca uza wakire umuguserekera igihugu wa Malawi ariko kandi turaza kurabira hamwe iganwa giye kuba ritangura iganwa rya Primus League sezo ya 2024/2025 kuno musazeganije inkino zigera kuri zibiri ku munsi weje inkino zizobandanya ariko kandi twatumye gutangurira ku muguserekera igihugu intamba mu rugamba ariko uri kumwe na Jean Nkunzimana Vincent ariko hagati yaho tuzatuba kuba turi kumwe
Narakaza Abdul Karim Adela
Nyango wabyumvise turi abagera kuri babiri mu gihe mugenzi wacu tutari kumwe ariko aho ari hose abandanye agira nibihe byiza no witwa Bosingwa mwishimeshi muramuzi ariko kandi harabamuzi ku izina rya Rajab reka utangurire mu mugwi nserekira gihugu intamba mu rugamba turabe ibiriko beravugwa hari ku munsi wacu kuri Centre Technique Nationale umenyereza itsinda yaragize yagize gucya tuma kabakinyi bagera kuri mirongo ibiri na batatu ariko kandi mwabo bakinyi Abdul Karim rero bamwe bagiye kuvuga ati why umenyereza itsinda yaragije azanye naka mu gihe tuzi yuko hariho bamwe bakinyi badafise imigwi aturavuga tuti ubitwa Saido Berahino muri mu gwiserekya cyo ginama mu rugamba yaravuze yuko atazogaruka kumva zuko afitaniye amatati n'umumenyereza itsinda iragije ariko kandi muri kino gihe mu gwiserekya cyo ginama mu rugamba uriko uratwagwa nuno mumenyereza cyangwa nuno kapitene yaciye mu migitandukanye mu gihugu cya Tanzania aca muno mu gwa Simba Sports Club aca muno mu gwa Young Africans n'uwitwa Saido Ntibazonkiza Abdul Karim twitegeye ku mumenyereza itsinda iragije kuri bano bakinyi bagera kuri 23 muri zino nkino zibiri
nivyo nkuko waruhejeje kwivuga no rutonde kwashowe rusohoka ku munsi weje urutonde rw'abakinyi bashika kuri 23 bamwe barabivuze ati hariho abakinyi bashoboye kuba batumwako hariho abakinyi bashoboye kuba batumwako atamigwi bafise ariko mu gihe hariho abakinyi novuga bameze neza ariko bafise imigwi bariko barakinamwo aha ndavuga neza yuko nko ku mukinyi baragarutse ku mukinyi Saidi Ntibazonkiza ndetse no mukinyi ndayishimiye Yusuf Nyange wewe yaramaze imisi novuga mu mugwi wa Jesenis amaze imisi atari ko aragaragara mu nkino no vuga umugwi usanzwe ukinamwo ku bwanje ndabona neza yuko nurutonde gwiza gwashubuye kuba rusohoka nubwo harimo utunenge kuko hari habakinyi bamwe bari bakenewe cyane mu mugwi serukuye gwiga intambara
ariko none nyamba Abdul Karim harimo utotunenge twosa gutora inyishu nande ni cyame cyo mupira w'amaguru cyangwa nubushikira nganji cyangwa no mumenyereza yotorera bino bibazo biri mu guserekira gihugu
ndavuga neza yuko nishira hamwe cy'umupira w'amaguru mu Burundi ndetse nubushikira nganji inkino n'imico kama ko boja hamwe bakaganira nimba hari ikibazo hagati y'umumenyereza w'intamba mu rugamba ndetse n'abakinyi tutariko turabona mu gihe tubona ko baba bameze neza mu migwi yabo ku bwanje ngaruke kuri iyi liste yashoboye kuba isohoka ku munsi wejo nibyo
ni liste banyegore bagera kuri batatu harimo uwitwa Mateo harimo uwitwa Alade harimo n'uwitwa Jonathan Ahimana
nivyo nabanyeguri kubwanje nabanyeguri ubona ko bameze neza ariko uyu mukinyi asanzwe kina mu mugwi wa police ndavuga Rukundo Nezim nawe yarakenewe no vuga kuza kuko uri kuraraba n'inkina ariko arakina mu mugwi wa hari ya police
ariko Abdul wibuke yuko mumenyereza mu kiganiro ku munsi wejo yaravuze yuko bano bakinyi batabonetse muri no rutonde bagira kuri 23 bashobora kuza kubikora ku murundi rutonde ruzosohoka mu kwezi kw'icumi no mu kwezi kw'icumi na rimwe kuko hari izindi nkino zigera kuri zine zisigaye
nivyo nkuko ubuhejeje kubivuga nivyo mumenyereza yarashubiye kubivuga ariko ku bwanje ndabona neza yuko hari abakinyi bari bakenewe cyane mu uyu mugwinseru kyagihugu bivanye na performance bariko baragira mu migwi wabo bivanye n'amahiganwa bariko barakina no vuga asanzwe akomeye bari bakenewe cyane gusumba yuko boshobora kuba bazana aba bakinyi basanzwe bakina mu byicaro byo hasi nivyo bariko bakina ku mugobano wo hanze mu gabakina ibyicaro byo hasi nabo aba bakinyi nka Barukundo aba Barukundo Nezim nabo bari bakini mu mugwiserukira gihugu aba ba Jospin Shimirimana nivyo yaramaze igihe ari mu mugwi wa Vitaro ariko no musi twamubonye ari mu mugwi umukinyi nka Cedric Amisi n'umukinyi yagize uruhara runini cyane no vuga mu nkino zo gukatisha itike zo gushika mu
tugiri kubanyegori umunyegori atari kuboneka mu rutonde gwo mu gwiserukira gihugu intamba mu rugamba yari nkande atari karigenza neza
ku bwanje nuvuga ababaki aba banyegori nuvuga babiri nk'uyu Mateo Nkurunziza na Rade Bizimana nivyo uri kuraraba amahiganwa bariko barakina ku bwanje ndabona neza yuko nka Mateo ntiyarakenewe cyane hari hakenewe nuvuga ati nk'iki kibanza cha Mateo hari hakenewemo nk'uyu mukinyi Rukundo Onesime
kuri Abdul Karim haravuga yuko uwitwa Mateo atarakenewe kuri no rutonde rw'abanyegori bagira kuri batatu ati uwitwa Onesime yari kuboneka kuri no rutonde rw'umugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba ariko kandi umenyereza Etienne Iragije yagije guca atuma ko abandi bakinyi bagera kundwi abakinyi b'inyuma mu mugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba harimo bamwe mu bakinyi atamigwi bafise andavuga ngo witwa Derrick Mkombozi kugeza kuno mwanya nta mugwa afise ariko kandi yasubiye kugarukana uwitwa Frederic Nsabiyumva twitegeye iki kuri runo rutonde rw'umugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba kuri bana bakinyi b'inyuma
ku ruhande rw'inyuma novuga nivyo umukinyi Derrick Mkombozi nivyo yarakinye yari mu gihugu kibanye cha Tanzania kandi yafashishwa ariko mu nyuma twagiye kubona novuga batagiye kumwongereza amasezerano iyo umugwi novuga utaba ukongereje amasezerano ngo bavuga ati reka tukongere nuko haba hariho nibatashobuye kuba bashimishwa n'urugero rwawe ku bwanje ndabona neza yuko nka Derrick Mkombozi mu gihe twari dufise abakinyi bariko barakinihiganwa ryo ngaho mu Rwanda mu cicaro ca mbere cyo mu Rwanda kandi bari bameze neza nk'uyu mukinyi yahoza akina mu mugwa musongati Ndizeye Eric nk'uyu yarakenewe ku ruhande rw'inyuma rw'umugwi seruka yagirwa intamba mu rugamba
ku ruhande rw'inyuma twagiye kubona irindi zina rishasha nk'uko twabonye mu rukino ruheruka mu minota zibiri tubonamo uwitwa Abdul Karim Manirakiza batazira digidigi twagiye kubona umukinyi w'umugwa wa Vitaro uwitwa Prince Musore agiye kuboneka muri no zino nkine zibiri twitegeye kwa Prince Musore mu mugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba
kuri Prince Musore ni kintu ciza cyane kuko aba bakinyi basanzwe bakini inkino za Primus League ni nabakinyi bagerageza kutwereka urugero rwiza Prince Musore nivyo nk'uko ku munsi weje umumenyereza w'intamba mu rugamba yashoboye kuba bivuga yaravuze neza yuko nahora ndamwifashisha yahoraza no vuga mu myimenyerezo kumfasha imyimenyerezo na mugisere cy'igihugu ntamba mu rugamba ariko hari utudeshe technique yarafise utwo tudeshe technique naragera gize ndamwegera ndamubwira ati mu gihe woza kutugabanya urashobora kuza no mu mugisero kiragirwa intamba mu rugamba nivyo uri kuraraba no mu nkino za CAF Champions League mu gihe umugwi wa Vitaro wari kugira kina no mugwi wa Young Africans Prince Musore yarashobye kugaragaza urugero rwiza kuri Prince Musore yari naco no vuga caje kubutuma no mumenyereza amuhi kizere kugaruka mu mugisero kiragirwa intamba mu rugamba ni kintu ciza kuri Prince Musore ni kintu ciza no vuga ku mugisero kiragirwa intamba mu rugamba mu gihe tubona neza ko bari kubaraho umwanya abakinyi basanzwe bakinihiganwa rya Primus League Burundi
ahoke ni Prince Musore yagiye kuboneka mu rutonde rw'umugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba tuzi yuko mu nkino zeruka mu nkino zigera kuri zibiri Seychelles igihugu cya Kenya atari yabonetse muri zino nkino zibiri kino gwambe maze yuko gwabereye muri kino gihugu cha Malawi umugisore cy'igihugu ntamba mu rugamba wari kurakigwa na kino gihugu cya Kenya ariko kandi umumenyereza Etienne Iragije yagize gucaza gutuma ko abandi bakinyi b'inyuma bagera kuri mu kibuga murantunga bagera kuri batandatu witwa Aruna Musama Jariwa witwa Musanga Ali witwa Abedi Bigirimana Eli Dinyo Mkono mu gihe witwa Saido nibazongeza kugeza muri kino gihe ata Klebe afise cyangwa atamugwi afise ariko kandi Ndayishimiye Yusuf Nyange yagiye kuboneka ku rutonde rw'umugisore cy'inama mu rugamba Abdul Karim twitege iki kuno mukinyi tuzi uko ari mu mvune mu mugwi wa Ojesenis ariko kandi imvune yagiriye mu gisore cy'igihugu namba mu rugamba nta wundi ni Ndayishimiye Yusuf Nyange
nivyo Ndayishimiye Yusuf Nyange amaze igihe afise imvune novuga yandurutse ku rukino umugwi wa w'intamba mu rugamba wari kurakina n'igihugu cya Cameroon ni Yusuf Ndayishimiye ataramaze imisi mu mugwi wiwe novuga ari karagaragara cyane ku bwanje ku kijanye kuri Yusuf Ndayishimiye ku bwanje ndabona neza yuko Yusuf Ndayishimiye mu mugwi seruka yagirwa intamba rugamba ku bwanje ntabyo mbona bivanye n'ukuntu dusanzwe tubona no muri equipe
ku bwawe muri make nta kintu gishasha agiye gutanga mu gisore cy'igihugu ntamba mu rugamba mu gihe tuzi yuko ari mu mvune ariko wibuke ko umenyereza ku munsi wejo yavuze yuko nubwo uno mukinyi Ndayishimiye Yusuf Nyange ari mu mvune yatanguye gukora imimenyerezo ari kumwe no mugwa Ojesenis
reka turindire Ojesenis muri iyi weekend bashobora kuba bafise urukino reka turindire turabe kumbure n'umumenyereza wa Ojesenis mu gihe yo mu mwanya gakina niho dushobora kubona koko ku bwanje niho nshobora kubona ariko Yusuf Ndayishimiye ashobora kuza kugira icyo atanze mu mugisi
ubwo none umumenyereza niyo ba yatumye kuwitwa Ndayishimiye Yusuf Nyange kubwi zina ritinyitse kubyizina rizwi ku mugabane wa Buraya na cyane mu gihugu cy'u Bufaransa muno mu gwa OGC Nice ntaze kuboneka mu rukino bazo bari kubarakina n'igihugu cya Malawi bazo bari kubarakina n'igihugu cya Senegal
kubwanje novuga ni ico coba catumye ashobora kuba ahamagara umukinyi asanzwe kinihiganwa ari kumwe cyarya rige ahariya mu Bufaransa kandi navyo biratuma novuga nibi bihugu bya Senegal ndetse na Malawi bashobora kubona ati nivyo tugiye gutana mu mitwe n'umugwi ufise abakinyi bafise izina rikomeye cyane basanzwe bakina mahiganwa akomeye nka ligi a bishobora kuzana igitinyiro kunovuga kuri urukino umugiseruko yagirwa intamba mu rugamba bazoshobora kuba bakina kuri Musa Majari wa Haruna naje nuvuga nti ndi mu bantu nuvuga bo barashimishijwe niza rya Musa Majari wabivanye n'ukuntu twamubonye ku rukino rwa Namibia ariko ntitwasubira kumubona mu mugiseruko yagirwa intamba mu rugamba Musa Majari wa yarashoboye gukina mu mugwi wiwe uhariya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yerekanye urugero rwiza cyane kuri Musa Majariwa kubwanje ndabona neza yuko ngaha kuri Musa Majariwa ni kintu ciza cyane kumugwiserukira gihugu intamba mu rugamba.
Okay, ni abakinyi bagira kuri batandatu bagiye kufashishwa n'umumenyereza Etienne Ndayiragije hagati mu kibuga ariko ntibazokina ari batandatu ashobora gukuramo bamwe agashiramo abandi ariko tukiri mu bisekaga gihugu intamba mu rugamba none umumenyereza nyene Etienne Ndayiragije agiye gutya atuma abakinyi bagera akunduye mu bisekaga gihugu intamba mu rugamba abakinyi babataka abakinyi bagina basatira twagiye kubonamo izina na cyane cyane ryabikoze neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu higanwa rya Primus League ari muno mugwi wa Magara Young Boys amari gihe gito muno mugwi wa Vitaro ariko muri kino gihe ari karabikora neza muno mugwi wa Al Hilal wo mu gihugu cya Sudani uwitwa Girumucha Jean Claude twitege iki kuri uno mukinyi Girumucha Jean Claude na cyane cyane ku musaruro mwiza mu mugwi cyo gihe ntamba mu rugamba
kuri Girumugisha Jean Claude no mukinyi no vuga impano ifise igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuko no mukinyi yigaragaje ko afise ubuhinga budasanzwe kuko inyuma yo kuva muri Magara Young Boys yerekeje mu mugwi wa Vitaro mu mugwi wa Vitaro twaramubonye performance yiwe yagize uruhara runini warabona neza yuko ari umukinyi afise kazoza kuri Girumugisha Jean Claude kubwanje no vuga nti ni kintu kiza cyane kuba bamuhaye icizere bakamutuma ko mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba kuko ni Girumugisha Jean Claude ameze neza no mu mugwi wiwe aheruka kuba igitsindo yashoboye kugitsinda ku munota wa 70 igitsindo cyafashije umugwi wiwe novuga kuronka no gutsinda kubwanje ndabona ko ni kintu kiza cyane kubagira umugisha bamuhaye icizere mu mugiseruko yagirwa intamba mu rugamba.
Okay, ni Girumugisha Jean Claude ari mu bakinyi bagera kundwi uno mumenyereza Etienne Ndayiragije agiye kuba yifashisha muri antunga ku rwande rwo gusatira nuwitwa Rukundo Abrahaman Paplay akina muno mu gwa Rayon Sport mu gihe azanye witwa Hussein Chabani Chabarara uno muramuzi mu mugiseruka cy'igihugu ntama mu rugamba sijya mbere amutumye ko yaratuma ko mu mugiseruka cy'igihugu ntama mu rugamba asanzwe akina mu gihugu cy'u Rwanda muno mu gwa AS Kigali yazanye witwa Jordi Liongora nawe nyine muramuzi ko ari umukinyi mwiza no umukinyi amaze kuba abigira uyu mwuga no umukinyi asanzwe akomeye muno mu gwa wa Lac La Luzière ariko kandi azana ni witwa Mohamed Amis uno ni Mohamed Amis becha bisamakenga bwana Abdul wayi yatumye ko Mohamed Amis mu gihe witwa Cedric uwitwa Cedric Amisi ameze neza kandi yamaze no kubaronka umugwi mu gihugu cy'u Rwanda ariko akizera uwitwa Mo Amisi
nivyo nkuko waruhejeje kubivuga nivyo amakenga ni menshi kuri Mohamed Amisi kuko bivanye na performance yiwe afise no kubwanje ndabona naje yuko kuri Mohamed Amisi mu gihe twari dufise umukinyi nka Cedric Amisi yari afise umugwi kandi umukinyi ubona ko afise icavuze mu mugwi seruka yagirwa intamba mu gamba yashoboye no kufasha mu mugwi seruka yagirwa gutsinda igitsindo caduhaye qualification muri CAN yarakeneye muri muzinkino usanga ziba zikomakomeye kuri Abdulrahman Paplay nawe nivyo nanje nuba nashimishijwe niza rya Abdulrahman Paplay kuko
ariko nuguvuga wa wacimishije n'urugero rwa Rukundo Abdulrahman Paplay ashobora kuza mu gisore kagiye inamba mu rugamba ugasanga biranse kuri Abdulrahman Paplay ariko nituvuze yuko atari umukinyi mwiza abavyumva numukinyi mwiza ashobora kuza kwigaragaza ariko turaraba mbe systeme deje y'umumenyereza araza kuba bandanya ya systeme deje beshi bamuzi koko beshi ku binyamakuru bitandukanye bitari byo ngamu gihugu cy'u Burundi baramaze no kuba mutazira kazina bivanye na systeme deje asanzwe akinisha yabatanu batatu babiri tukaraba mbe umumenyereza muri zino nkino zibiri mu kumugiserekaga igi namba mu rugamba kumwe n'igihugu cya Malawi kumwe n'igihugu cya Senegal araza kubandanya kinica wa mukenyuro wa batanu batatu babicanga za kubahindura systeme deje nuko twabibonye mu hino zeruka yahinduye agakinisha bakinyi bane ku rande rw'inyuma twitege iki kuri bano bakinyi mu gihe systeme doje imumenyereza yo gumari yayindi atohindura systeme doje
mu gihe atohindura systeme deje ndabona ko byo babigoye cyane ku mugiseruka y'igi ntamba mu rugamba cyo bakigoye cyane mu gihe baba bazi yuko umukenyuro wiwe baca bamenyana uvuga ati aho bashobora gukinisha bakinyi bacu ku bwanje ndabona neza yuko hatagiye haraba guhindagura systeme deje ndabona ko umugiseruka iragirwa intamba mu rugamba byose nibigoye kuko nibyo abasanzwe biga ibyo kumenyereza bigisha systeme doje nyinshi kuki tutoshobora kuba dufise umugwi tutashobora kumenyerwa kuri systeme imwe dushobora kuba novuga ati systeme zigende zirahinduka cyo bari kintu kiza ku mugiseruka iragirwa intamba mu rugamba
okay nuwitwa Kanakimana Bienvenue nanye nagiye kuboneka muri runo rutonde hamwe nuwitwa Elvis Kamsoba abakimagira kuri mirongo ngo ibiri na batatu no bagiye kuboneka muri zino nkino zibiri ariko kandi umenyereza Etienne Ndayiragije avuze yuko imbere yuko bafata urugendo berekeza mu gihugu cya Malawi bazomanza bakore imimenyerezo bayikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi neza neza muri kino gisagara cy'Ingozi aho bazogenda arabakinyi bagera kuri 17 ariko umenyereza ku munsi wejo mu kiganiro yavuze yuko azofata abakinyi bagera kuri 17 abatwari mu ntara ya Ngozi ariko ashire ko nabandi bakinyi indwi basanzwe bakina amahiganwa atandukanye mu higanwa rya Primus League kugira ngo baze ko bafasha uno mumenyereza muri izino nkino cyangwa imirimo y'imenyerezo yo gutegura inkino zigera kuri zibiri ubwo bitekanije yuko umenyereza Etienne Ndayiragije azofata urugendo kwigenekezo yambe yerekeza muri kino gihugu cya Malawi abazo saramutse na kino gihugu cya Malawi nyene bakigwa na kino gihugu igenekerezo rya mirongo ya gatano mu kwezi ikwicenda ariko kandi bakazosubira kwakira umugwi inserukira gihugu wa Senegal muri kino gihugu nyene cya Malawi igenekerezo gicenda muri kuno kwezi kwicenda buca dutangura tubandanye n'inkuru imwe twari dusigaranye mu nkuru zibiri twari tubafitiye tubandanyirize mu higanwa rya Primus League rigiye kuba ritangura sezoni na 2024 ishaje na 2025 urikino rwa mbere rwateganije kuba igihe cy'isaha itandatu na 30 zamaze kwagungururiza wagenekewe ku isaha indwi ni kuruno isaha icyenda muri antunga ni kuruno munsi igenekezo ya 2023 hagati y'umugwi wa Academy Deira n'umugwi wa Royal Vision 2026 igihe cy'isaha icyenda ku kibuga urunani twitege ikimono rukino guno munsi hagati y'imigwi duzi icicaro cha kabiri bavuye mu cicaro cha mbere akaza mu cicaro cha kabiri muri antunga bavuye mu cha kabiri baje mu cha mbere twitege iki kwino migwi ibiri Deira hamwe no mugwi wa Royal Vision 2026
nivyo nkuko waruhejeje kuvuga n'urukino no vuga gugurura championnat ya Primus League bona neza yuko ni migwi ibiri ivuye mu cicaro cha kabiri umwe ni Academy Deira umwe no vuga wavuye mu cicaro cha kabiri ari uwa mbere wahejeje no vuga ihiganwa cy'icicaro cha kabiri ari uwa mbere uza kuronka itike ryo kuduga mu cicaro cha mbere mu gihe Royal Vision nawe uwa no vuga neza yuko ubaje baciye mu nkino za barrage novuga nti bagiye barakurakura namwo basezereye novuga umugwi wa Bujasiti ni migwi ibiri ivuye mu cicaro cha kabiri ku bwanje ndabona neze yuko n'urukino ruzoba rukomeye ku mpande zose kuko ni Academy Deira yoyo novuga ati yagiye kwigaragaza mu nkino mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aho bagiye gusezerera umugwi wa Egrenoire de Fighters mbona neza yuko kuri Academy Deira urabona ko bameze neza ni Royal Vision nabo bafise novuga ati basanzwe barongoye barongowe n'ubu mwigisha w'abamenyereza ngaha mu Burundi ndavuga Dominique Niyonzima hame n'ubu mukinyi yigeze kubica bigacika Yusuf benshi bazi ku kazina Karure urabona neza yuko n'umugwi w'abana bakiri bato ubwanje ndabona neza yuko ku mpande zose n'urukino ruzoba rukomeye cyane ku mpande zose
bibaye mu mwaka uheze Abdul Karim twabonye imigiduze mu cicaro cya mbere ivye mu cicaro cha kabiri yagiye kuba ikoroka ikaja mu cicaro cha kabiri bagasubira iyo baje bava twitege iki kwino migwi iduze ivye mu cicaro cha kabiri iduze mu cicaro cha mbere ubwo niza kuba nka Tel Aviv bakorokeye mu cicaro cha kabiri iyo baje bava
turiko turaraba umugwa wa Royal Vision warakinye urukino rwa gicuti aho bashoboye kuba batsinda umugwa wa Interstar bakinye urukino rwa kivandimwe n'umugwa wa Interstar bashobora kubatsinda ibitsindo bine kuri kimwe kuri Royal Vision kumbure reka turindire turabe ariko kuri Academy Deira bo baratwemeje baratweretse ko bashobora kuza kubikora bakaza inyuma y'ugusezerera umugwa wa Egrenoire mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ku bwanje birerekana ko iyi migwi ibiri ishobora kuba itaje kuramukanya muri Primus League ku bwanje ndabona neza nko kuri Academy Deira nivyo ntarukino kwa kivandimwe bakinye ariko bivanye n'ukuntu bagiye baratwemeza mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu gusezerera umugwa Egrenard Fighters. Urabona neza yuko icyizere kuri Deira kirahari cyane.
Okay, reka twizere yuko ino migwi igera kuri ibiri ishobora kuza kuguma mu cyicaro cya mbere, ariko biza kuvana n'ingene ino migwi izoba iri kuri yakora. Ndavuga umugwi wa Academy Deira n'uno mugwi wa Royal Vision 2026. Hagati yaho mu ntara ya Makamba kuri uno musige cy'isaha icyenda, umugwi usanzwe ubisome n'umuyeza mushasha, ndavuga umugwi mumenyereza yavuye muno mugwi kuva mu ntara ya Makamba, uno mugwi wa Interstar, ndavuga Ale Olivier Niyunge ko aza kuba ariko arakigwa n'umumenyereza mushasha avuye muno mugwi wa Message Ngozi mu ntara ya Ngozi, ndavuga umumenyereza Jimmy. Twitege iki muri no rukino rw'igihe cy'isaha icyenda hagati ya Jimmy hagati ya Ale Olivier Niyunge?
Nivyo Vensa, n'urukino ubona neza ko ruzoba rukomeye cyane kuko rufise abamenyereza babiri bigeze guca mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba. Ndavuga Jimmy ndayizeye ndetse na Ale Olivier Niyunge ko mutombora afise umugwi wa Interstar, umugwi ubona neza na neza baheruka kugishira urutonde rw'abakinyi bazokwifashisha. Ariko uri kuraraba umugwi wa Interstar mu nkino za kivandimwe bashoboye kuba bakina, ari site ntimeze neza kuko urukino rwa mbere rwa kivandimwe imwe bashoboye kuba bakina bakinye n'umugwa wa Royal Vision babatsinda ibitsindo bine kuri kimwe, baja mu gihugu kibanyi cha Tanzania bakina n'umugwi wa Mashuja batsindwa ibitsindo bine kuri kimwe. Nina Interstar ubona yuko hari ibintu bitaba bigenda neza, hari ibibazo cyane muri Interstar, bagiye gutana mu mitwe n'umugwi novuga witunganya neza nk'umugwi nka Egrenoire du Fighters, babasanze ku kibuga iwabo kuri inkuru nziza Peace Park Complex Stadium. Kubwanje ndabona neza yuko bagiye gutana mu mitwe n'uwo mugwi wa Egrenoire ufise abana bakiri bato, novuga umwaka bafise project yo gukinisha abana badashika ni imyaka 20. Kubwanje kuri kibuga cyangwa nziza Peace Park Complex Stadium amahigwe ni make kuri Interstar ko bashobora kuza guronka amanota 3.
Okay, reka turinde tutangire biza kurangira hagati y'uno mugwi wa Interstar bazo ari kubarakirwa mu ntara ya Makamba kuri kino kibuga nkuru nziza Peace Park Complex Stadium, abazo ari kubarakirwa n'uno mugwi wa Egrenoire ni gihe cy'isaha 9 n'urukino ruza kugura rino higanwa rya Primus League sezo na 2024 2025. Ariko hagati yaho ku munsi wejo igenekezo rya 2024 inkino zizobandanya inkino z'icyicaro cya mbere mu higanwa rya Primus League. Ere Rubama Sipiri bazaba ariko batana mu mitwe n'umugwi wa Message Ngozi, Ngozi City bazotana mu mitwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic. Ni ku munsi w'Imana tutegeye iki kwa Message Ngozi na LLB Amasipiri.
LLB Amasipiri nabonye ni wa mugwi novuga nivyo wasezereye warangije kanguri mu kibanza c'icumi, ariko ni uwo mugwi twige twabonye umwe rukumbi washoboye kuba urangiza higanwa utewe forofe no mugwi wa Mososhuka, bisigura neza yuko kuri LLB Amasipiri hari ibibazo novuga by'uburyo kuko twarabonye neza
tukiringaho nyene ku bibazo by'uburyo twarabibonye LLB Amasipiri igibazo by'uburyo bavuga batabakeneye bari kubarahembwa abakemase ba mu entraînement abakemase bavuga bati turakeneye uduhembo twacu muno mugwa LLB Amasipiri, ariko bagisubiye kuza kandi mu higanwa cy'icaro cya mbere tukibaza duti mbe ibazo byari bihari kuri LLB Amasipiri byo bavyara havuye. Ubwo se LLB Amasipiri dushobora kugira gutya tukayibura mu cicaro cya mbere no mwaka tugasanga ino LLB Amasipiri ikoyekeye mu cicaro cya kabiri.
Kubwanje LLB Amasipiri nuno musi nibaze yuko ibibazo bitaba bitaratorega umuti kuko LLB Amasipiri niwo mugwino vuga washoboye kubuhamagaza abakinyi bigeze babigize umwuga bazi gukina umupira w'amaguru kugira novuga ati bakore igeragezwa kugira bashobore kuba baja muri LLB Amasipiri. Kubwanje rero ndabona neza yuko iyo umugwi umaze kubuvuga ati reka dutange igeragezwa, urabona neza yuko ikibazo ku buryo ntikiba ari kirenga. Nyabuna baba bavuga ati nta mahera dufise yo kugura umukinyi ari ku rugero rwiza, reka rero dukoreshe sisiteme yo kuvuga ati reka duhe novuga nti igeragezwa kuri uyu mukuru aba bakinyi kugira tushobore kumenya abakinyi tuzokoresha mu mwaka w'inkino.
Okay, ni LLB Amasipiri azaba ari kumwe n'umugwa wa Message Ngozi, ariko hagati ya umugwa Ngozi City ku munsi w'Imana udotana mu turimo rwa Burundi Sport Dynamic. Burundi Sport Dynamic twabonye abantu mu mufatanya bikogwa, twizere yuko Burundi Sport Dynamic ishobora kuza mu bibanza bine vya mbere mu gihe Ngozi City nayo iduze mu cicaro cya mbere, tuvire ko bashobora kuza kubandanyiriza muri kino cyo cya mbere bavuye mu cicaro cya kabiri bari kumwe n'umumenyereza anabishoboye afise licence B.
Ni Arusha Muhammad umumenyereza w'umugwa Ngozi City. Kubwanje ndabona ni Ngozi City nawe nyene n'umugwi waje kutwemeza waje kuba nka Academy Deira washoboye kugera kure mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuko baje gusezerera umugwi wa Musongati, bitari byoroshye cyane kubona umukuvuye mu cicaro cya kabiri uza gusezerera umugwi wa Musongati. Tubona ko wari ukomeye uri kumwe na Umari Ntakagero. Ngozi City kuza gutana mu mitwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic kubwanje n'urukino ruzoba rukomeye. Ni Ngozi City uza kwakira umugwi wa Burundi Sport Dynamique uheruka gukina urukino rwa kivandimwe bakina n'uwo mugwi wa Bumamuru bashobora kuba banganya ku bwanje ndabona neza yuko n'urukino ku bwanje Ngozi City bazoba bari imbere y'abakunzi benshi Ngozi City amahirwe menshi nayo kuza kunganya n'uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique.
Okay, hagati ya kumusi w'Imana nyene ku kibuga Gatwaro mugwi wa Kanza United uzoba ikurakira uno mugwi wa Musonga ariko kandi Bumamuru bazoba ari kumwe n'umugwi wa Olympic Star ni kumusi w'Imana ni Bumamuru asanzwe bakira kuri kino kibuga urunani mu ntare ya Cibitoki urukeno ruzorangiza indwi ya mbere mu higanwa rya Primus League ruzoza umugwi wa Flambeau du Centre bazoba ari kumwe n'umugwi wa Musonga ati wa Musoshi ga murantunga ariko kandi ukamya yuko kino ugoba yagati mu gwa rukinzo n'umugwa wa Vitaro rutakibaye kumva zuko ino migwi yose irikirakina inyino muza makungu CAF Champions League na CAF Confederation Cup ndavuga uno mugwa wa Vitaro n'uno mugwi wa rukinzo twitege iki Olympic Star Bumamuru ku musi w'Imana
n'urukino ruzoba rukomeye cyane kuri Olympic Star buri kumwe na Ngabo nziza Diomedi kuko Olympic Star yo mu mwaka uheze wari umugwi mwiza ubona neza yuko kuri Olympic Star abakinyi beza bari bafite mu mwaka uheze bashoboye kuba ababagumana abankaba abigira Imana Roje aba bakinyi nkaba Shaban Kagayo bashoboye kuba batsindira umugwi cyane wa Olympic Star bagiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Bumamuru ufise umumenyereza mushasha nawe subundi ni Gustave niyo nkuru afite abakinyi novuga bakiri bato ayagize amarukite magi atandukanye ku bwanje kwiyimigwa ibiri ndabona neza yuko bitazoba byoroshye hariya i Buganda kuri stade ya hariya ya Bumamuru yo mu Cibitoki ndabona neza ku bwanje yuko uru rukino amahigwe menshi nayo kuza kunganya kwiyimigwa ibiri
oyo ati amahigwe menshi nayo kuza kunganya kino migwa ibiri hagati y'umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Olympic Star kino ruzoba igihe cy'isaha 9 mu ntara ya Cibitoki hazoba ari ku munsi w'Imana aho no mugwa wa Bumamuru zoba uri kurakira uno mugwi wa Olympic Kesar amakuru twa tubafitiye yari nkayo mu gisekeje inama mu rugamba nta kintu kwifuriza insinzi uno mumenyereza cyenda iragije ari kumwe n'abantu bakinyi batandukanye bagira kuri 23 ariko kandi mu kiko mu mwakweze w'inkino mu igango rya Primus League uno mugwi wa Vitaro watsinze ino zitarenga zibiri zonyene uza gutahukana kino gikombe cy'igango rikuru rya Primus League mu gihe mugwi wa Flambeau du Centre umuntu aragitega wabaye uwa kabiri bakurikirwa no mugwi wa Musonga ati nawe nyene uwo muntu aragitega ariko kandi umugwi wagiye kuba uwa kane ari nawe umugwi watwa higanwa y'igikombe cy'ito mukuru w'igihugu uno mugwi wa Rukinzo uri muri kino gihe mu gihugu cya Tanzania gukina no zibazi komakomeye inkino za CAF Confederation Cup tukengurukire abakunzi b'Indundi TV abakunzi mana ya mutwe ka yuko muri kumwe natwe ariko kandi icyo tubasaba nuko mwogira subscribe kugira ngo gicacha kije ku Ndundi TV ubu wa mbere wo kukimenya nkengukire mugenjaje Abdul Karim twizera yuko mandanya mugira nibihe byiza mandanye mukurikira na cyane cyane ibiganiro bica ku Ndundi TV tubifuriza kugira akayabagukeza bye bye.